Nipeleka moni kule azimai na azibambo. Ine ndi nikapolo wanu na chokera kuchipani chochedwa kuti Maloni for Voters Card Party. Mwachidule MLVCP. Koma mosa chedwa hapa, a secretary azapitisa muchipepala. Musaine ma phone number na ma signature. Mukatipasa ma voters card yanu, tikupasani 100 kwacha, iwe mbekezera loni yanu.
Pamene ndikalipo saina signature na namba yanga, ndifuna koni funse ko funse.
Funso ni abwino funsani.
Chifukwa mukamba kuti tikupasani ma voters card yatu, mutipase Maloni.
Manje, nisaka vota bwanji.
Maloni siyabu ina chabe mungambe kwa tuma business lo toku sa vitungu wa
toku tayi kamba kamba zone
alu kuri tuma mafota skati tia tupere kwa polisi
aa baba ninkani yo kambira ana hii
nini kuseka kwa chabe kundi tutandizane
you have the right to vote be a proud son young
vote buying and unlawful retention of voters cards is strictly prohibited.